My people, this is JQBENAY, ndani ya Voi. Niko na fundi, engineer, Mr. Creativity, and designer kiatu. Pia wewe ukitaka chako, nitaweka namba yake hapo, na utakuja utakichukua. Au sio?
Songesha, ya hapo, hapo.
Fundi nakubali, hii talenti ni kubwa.